Baba Azimio. Hata Mungu anajua the fifth president ya Jamhuri ya Kenya, Raila Amolo.